Fondation Mariam ni kigo kireza imfuvyi kirongowe n'umufasoni Ndayisenga Mariam. Madame Ndayisenga Mariam n'umufasoni aba mu ntara ya Bujumbura, komine Ntahangwa, zone ya Kinama. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu. Yapfakaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani. Aho yatanguye akazi ku kurera imfubyi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi n'umunani. Madame Ndayisenga Mariam aratwiganira neza na neza icyatumye atangura ku kazi ko kurera imfubyi kandi apfakaye, eka ataca afise nawe yirengeje. Reka tumukurikirane.
Ego jewe nitwa Madame Ndayisenga Mariam, nkaba ndumupfakazi aba muri zone Kinama, quartier Ruyigi, ibarabara rya 24 nimero 25. Madame Ndayisenga Mariam ni umubyeyi, ni umupfakazi w'abana batandatu, nkaba ndi umubyeyi w'abana benshi, nkaba mfise abana ndeze b'imfubyi.
Inyuma y'urupfu rw'umucanshe wiwe, Madame Ndayisenga Mariam aratwiganira, aratubwira ingene yatanguye kurera imfubyi, eka n'icyabimutumye.
Ejo umucanshe wanjye yapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda n'umunani, itariki imwe z'ukwezi kwa mbere. Mu bisanzwe imbere y'uko umucanshe wanjye yitaba Imana, nako kazi naragatanguye, nabitanguye ku 78 mugabo birahagarara. Munyuma rero umutama wanjye amaze kwitaba Imana muri 98, koko niho naciye nsanga ninjiye muri aka kazi ko kurera abana b'imfubyi. Kubera igihugu cyari mu ntambara, nararabye nsanga abana n'imfubyi benshi badafise ikibafasha, abana benshi bari mu ibarabara, ugasanga bamwe bari kumwe n'abasekuru babo bayinakuru, yahana abantu bamaze kugera mu zabukuru ugasanga bajyamye mayarara. Cyane intumbero yuko abo bantu ndabatoragura ndabiyegereza, cyane cyane ko abana bari bakeneye kiremesha.
Nini nahazwe ya Dija numwe mu bana b'umufasoni Madame Ndayisenga Mariam, nawe aratubwira icyatumye n'ingene babyakiriye inyuma y'aho nyina wabo ababwira yuko agira atangure kurera imfubyi.
Kimwe kwanza mu cyatumye tubyemera ni uko kwanza icya mbere na mbere twe twakuze turi imfubyi, aturerana urukundo kandi aguma twigisha ko tuze twame dukunda imfubyi bivanye n'ukuntu natwe twakuze turi imfubyi. Hama aratwumvisha ko imfubyi ihura n'ibibazo byinshi bitandukanye, nuko kucabandanya arera izindi mfubyi bivanye n'umutima w'urukundo abifitiye, kandi bivanye n'ukuntu nawe ari umufakazi abona ibibazo twahuye nabyo, acabona ko umenga n'abandi barahura nabyo, acaba obrije rero yo kuba ashobora kurera abandi.
Ejo ndamaze kugira abana benshi, ndamaze kuramura benshi, ariko uyu munsi iyi saha iyi tariki turiko turavugana n'abana 65 nibo bari mu kigo, uwa nyuma afise amezi ndwi. Umufasha ndamufise kuko ndafise Imana, ufise Imana ntacabura. Hama abagenzi ufise ikiro kimwe, ufise bibiri, ufise bitanu, ubise agahuzu katakimukwira araduha. Sinavuga ko atamufasha mfise kuko ufise Imana byose aba bifise.
Nini nahazo ya Dija aratubwira zimwe mu ngorane bahura nazo n'ivyo asaba abo bafasha.
Turahura n'ingorane nyinshi cyane, twifuza ko badufasha ibintu byinshi bitandukanye. Ubisanzwe mu bintu akora ntibimworohera kubera niwe wenyine, nta muntu amufasha atari abantu gusa bitanga ku bw'Imana. Twari dukeneye abantu badufasha kandi bamufata mu mugongo. Dusaba kwanza icya mbere na mbere abantu bose batwumviriza kandi bafise umutima w'impuhwe yuko bamufata mu mugongo. Hama tugasaba nuko kwanza icya mbere dufise ikibazo cy'uburaro aho barara, tukagira ikibazo cy'ukuntu babavuza, tukagira ikibazo cy'ishuri, turagira ikibazo cyo gufungura n'ahatari cyane. ariko turagira ikibazo cy'ahantu barara n'ukuntu bavugwa.
Madame Ndayisenga Mariam nawe ati abagira neza nibadufashe, abagira neza baduserukire, eka bagira neza bazi badufashe kuko dufise imigambi myinshi dushaka gushikako.
Twebwe turafise amaproje menshi, turafise amaproje menshi, dufise proje yo kubaka ikigo cy'abana ciza rero ryiza ry'akarorero bajyama heza. Dufise umugambi wo kubaka amashure kuko mu bintu biduhanze amashure birimwo. Turafise umugambi wo kugize Imana tukaronka abadufata mu mugongo wo kubaka dispensaire kugira ngo abana baje bararonka ingene bashobora kwivuza cyangwa ibitaro bikuru binini, byose birashoboka ku Mana nta kidashoboka. Hanyuma kuri uyu mwanya tworonka umugiraneza yodufasha. Turafise umugambi, urabona aha hantu twicaye abana bajyamani hato nk'uko mwahabonye ubuzu burashaje, urabona ibyo twakoze biratunanira. Hama twari ko twifuza yuko hamwe tworonka umugiraneza ubunyene yodufasha gusanura ha akadufasha kubaka aka kantu kugira ngo abana mu kurindira ko turonka uburyo bukwiye kubaka ikigo tube turanonka aho tujyamisha abana. Nukuri uravye ko ntabana bajyama birateye agahinda. Hanyuma nadufise n'undi mugambi mukuru wo kubaka iradiyo kugira ngo dushobore kuronka aho abana bacu bavugira ijwi ry'imfubyi, kuko uri kuraraba abana b'imfubyi ni abantu bahunyangiwe agateka, n'abantu umuntu wese abarenganya uko abyifuza ntibagira aho bavugira. Umva rero mu migambi dufise Imana yodufasha tukaronka umugira neza, tukaronka umuntu yodufasha iyo radiyo. Ni ukuvuga ko binabaye ngombwa twishyira no ngaha kuko inyubako zibaye nziza twahashira iradiyo, umwana w'imfubyi akaronka mu gihugu cyose naho yaba umunyamahanga akaronka havugira, ibibazo byiwe akaba afise ahantu abishira. Hanyuma iburya bavuca mugani mu Kirundi ngo akatavuzwe ntikivuga, ibintu byabo bashoboye kubivuga, bashoboye kuronkera aho babivugira, yoba ari intambwe ndende kuko na bamwe babarenganya bavuga bati ntitubarenganya kuko barafise aho bavugira.
Mbe Madame Mariam, ko mufise imigambi myinshi, hoho murafise aho mwirangurira?
Turafise hamwe, turafise aho twohashira, ahandi naho turonse umugiraneza wadufasha. Ariko nk'iradiyo nababwiye ngaha, urabona iterambere ryaraje nko ngaha, aho wobo murahakubaka inzu ya kijambere yo hejuru, nubwo ko dushobora kuyishyira ngaha. Ayo mashure turafise ikibanza, ibindi navyo ushatse kudufasha yodufasha kuko yodufasha no kurondera.
Mu gusozera Mariamo ati
akajambo ka nyuma ndateye akamo abagira neza, kuko turi mu bantu bagowe, turi mu bantu bafise ibibazo bikomeye cyane gusumba umwana Lazaro uruyoya afise umunsi umwe tukamwosa tukamurera gushika akuze gushika asohoke. Murumva ko ari n'umuzigo ukomeye cyane.
Isaac TV.